Kulandzela indzaba leke yaphuma emavikini laphelile yetisebenti talenyeti inkampani tabonogada eSwatini kuthi-ke tathola umbiko lophuthumako lochamuka kubaphathi kuthi umsebenti sowubaphelele. Letisebenti letingetulu kwemakhulu lamabili tikhala ngekuthi umcashi wato akazange abaholela umholo wato wokugcina. Sikhulumiseni naSaneliso Dlamini lokhulumela tisebenti talenkampani. Naye ke lo vetile ukuthi umcashi solo uthulile njengoba ke kunetimali bebatigadzile letithiwa phecile ngema beneficiaries.
So lo sagcina kusebenza mhla ka 31 njengoba contract yasiphelela 31 so. So la sithembisa ukuthi utasiholela mhla 31 May leka for him. Solo akapho, solo akasinika imali. 31 May wasithembisa ukuthi futhi na utasibhadala ne notice pay ya June. Solo akasiniki ngisho senti kuze kube nginamuhla. Bese kuyinkinga nyalo asathi nokuthi sekwentakalani kuphi nini njani ngoba nasithi sithi siyale ema-ofisini lesiwadiko bese bayasibalekela sikhanze ama-ofisi kude sithi sithi sibathe siya noma singathi siyazama kushintshana sithi siye kude manje asisathi sekufuna size sesitocela noba kithi kulaba ukuthi mhlawumbe ngabe yena kanje uphethwe.
Etinzabeni channel yemaSwati nginginontobekothabetse nanohlahla thwala sikumathapha.